Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndiwana 47,000 kwacha kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndiwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndiwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisano pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tango imbali phone pa nambala iyi 0886-780-355 Crazy Buses Miles of smiles to your destination
Achimwene, chikhupiro chonse choti zanu zonse kumeneko zili bwino. Tinacho ndithu. Ifeso kuno kwanu ayititu moyo amwene masiku basi akupita. Zodandaulazo ndi tidandaula mpaka naliti. Basi tapima amwene. Ndipo nangofika pozerera. Zambiri zikuchitika. Kupali mundilole kuti lonso monga ndimachitira nthawi zonse. Ndivulire kachipeya omwe aja kweze buses. Zotsogola kwa basi. Basi zosakaikitsa. Ukakwera basi za kweze. Paulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ni Nzuzu, umadziwa ndithu kuti ulendo ubasi tikafika. Kachakudya kabwino mkati mwa ulendo, komanso sayiwala paja mu basi zonse za kweze, muli wifi ya ulere, interneti, imaphweka kwambiri mu basi za kweze, ndipo ulendonso umakhala wabwino, sutolikansoyi. Munthu unene unadzuka munthu wankwiyo kwambiri. Namuyendera Tiberias ulendo uno, kumalo kwake kwa ntchito, mtauni. Nawe na iyo selika kumana makhala kunduza kuti ayo Bwande mukwenelatu inu muzandiendere tsiku lina lake kuchiro kwanga mudzawaona bwana anga mwina naonso adzadziwa kuti ndi abale mwina mwaka ngasiye kuti zunza zimene zili zimene nachita mwene kumwendera Tiberias kumalo aka ntchito koma zimene ndakaona kumeneko ndi zimene zandikuitsa mwene ngati namudziwanso Tiberias ayitu anali mbunga tigule wamkulu wa mtundu wakapoli Nango dzuira nchena wake atandiona nthawi imene amasekerera. Akuti nthawi yopuma alibe achina Tiberias. Nthawi zonse amakhala kunyamula katundu wa bwana kukweza ngamoto zikulu. Akafuna kwakalipira amakalipira ngati ana. Akafuna kwakwapula kumene amakwapula ndi chikwapu ngati ananso. Muntima nango kuti ho a Tiberias. Paja tili ana munkanenetsa kuti inu masewera simufuna. Mpaka na aphunzitsi akafuna kukwapulani munkachita kunena kuti kuli bwino sukuluyo kuisiya koma sokwapulana simungalole. Lero lino ndimukwapulidwa mutakula kale. Munthu umakwapulidwa ku ntchito. Ayi izo zili apo. Suli nakuya kwambiri ndi mmene achina Tiberias akukhalira ayi ndithu. Nakuya kwambiri ndi malonda amene mabwana awo akupanga kwathu kuno. Nakuya kwambiri chifukwa kwathu kuno tili mavuto adza unene a ndalama za maiko ena. Amarika ya forest kaya anzathu ophunzirawo koma ndimangodziwa kuti akambasa ndalama za maiko akunja zinandikuyitsa kuopsa chifukwa zikuoneka kuti ndi vuto ndithu ndipo pang'ono chuma chathu tikudhirizika chimene chinandikuyitsa kwambiri choti ngakhale kudandaula kuti kwathu kuno kulibe ndalama zakunja koma anzathu mwanji wa bwana wake wa Tiberias zikuoneka kuti sizibawakhudza komwe zao zonse zimainda muno bwino ndipamene Tiberias amaulula kuti obwande amanguri gwiriso runchido kuti anthu adziti anabwera kuzachita malonda kwathu kuno koma cholinga chawo anabwera kudzathandizira kutulutsa ndalama zakunja kwathu kuno pamene pandi pamene panandikuitsa kwambiri anandifotokozera bwino lomwe kuti kwathu kuno ndalama zakunja zilipo ndithu koma zathu mwanje wa bwana wake wa DV aumatulutsa ndalama zankhani nkhani kupita nazo kwawo akuti akumachita kunena kuti kuno ndikophweka kwambiri kupanga masanje otulutsa ndalama zakunja kupapita nazo kwawo anatsekula kuti makampani tambiri mbiri amanama kuti akugwira ntchito yowumba katundu kwathu kuno chimene amachita bwana wa DV amakhala nthawi na iliyonse akupanga landa anzake kunja kutinamiza kuti akufuna kugula makina opangira katundu amene tikufuna kwathu kuno monga mwa nthawi zonse basi ife timasonkhanitsa forest iyo basi kutumiza kwawo kuti katundu abwere ndi amabwera di makinawo kenaka ake kachabechabe kochipa koma chifukwa amafuna apeze njira yotulutsira ndalama zakunja kwathu kuno anzake abwanawo kunjako amayika katunduyo pa mtengo odula kwambiri kuti ndalamazo zituluke mosavuta komanso zambiri akabwera katundu amangomutsekera osamugwiritsa ntchito kenaka amadzanena kuti waonongeka akuyenera kukakonzedwanso kunja kumene adachokera ndiye amadzamurumizanso kwawo ulendo wina ukafunsanso madola ena kuti akufunanso aitanitse katundu basi choncho masiku numapita kwina kwakuthandiza anzake ochuluka kwambiri kutulutsa ndalama zakwathu kuno analemba nyamata ambiri anawatsekulira mabuku aku banki amagwiritsa ntchito anyamata amene aja kumatulubeza ndalama kunja ngati akuthandiza abale awo amene ali kunja akuthandizira kutulutsa ndalama kwathu kuno ndikudziwa mofunsa kuti nanga ndiye mabwanawo tinene kuti zimene zisakudziwa ayitu aliyense akumadziwa bwino lomwe zimene zikuchitika amwene sizachilendonsoyi koma palibe amene akulankhulapo za izi bwana wa Deverias ngokoma mkamwa kwa basi anapanga ubale ndi aku banki kumene amamuthandizira kutulutsa ndalama anapanga ubale ndi apolisi sangamumange iyi anapanga ubale ndi oweruza ngakhale atakalowa mbwalo wa zamilandu palibe chingachitike ndi bwenzi la ambiri andale kuno ama udindo awo palibe angamukhudze kwathu kuno ndalama zakunja ngakhale titatani kumavuto silingathe chifukwa alipo maenje ochuluka amene ndalama zimatulukira tikuwadziwa koma chifukwa chadyera sitikufuna kuti titseke maenje amenewo anthu obwera tawalola adzikhala mzisakasa kwathu kuno azichita business yowumba magwaladi mongona mizira chabe koma pasi pa mtima akudziwa ndithu kuti aa manyasa awa samazitsata tiye ndibatulutsa ndalama zawozi adzisowa madola ogulira mankhwala kunja adzisowa ndalama yogulira fotereza adzichenjera kusalikonda dziko lathu amwene kutukuka kwathu kudzakhala kuvuta kwa basi madirama kuno sakutha kumpingo wathu amandalena kuja ayi ndithu kwakhala kulibata kwa kanthawi ndithu kufikira kosachedwa apa pamene munthu wachauta zinamveka kuti wakasuzumira kumeneko monga momwe anthu onse akumachitira kunali kumufunika litaka lonse la thunthu mkhosi kuti takulandirane munthu wamkulu watsitsira ake ngati kamwana kankango bwerani ndithu tipange zayanyamuka basi eti tisanadyere chakudya cha madzulo kumene ndi pamene timavaso kuti eya anandilandira maola angapo apitawa komanso ndiye ndimafuna ndilengezeso kuti basi ndatuluka bwachilanga basi talephera kugwiritsa tasina zake mwalephera mukanthawi komweka munamba kale kukambirana mpaka nakulephirana mukanthawi komweka komatu kwathu kuno kuli anthu azisudzo mamva ino ndiye titakalathu tinakufundikane lija lansaluza maloko maloko mulizani mutibwezera chifukwa lusilinganene kuti lavalidwa kale sipo mpano pamenepa pena ndikumati ndikakhala ndikumaganizira za 2025 ndikumanena kuti ehe komatu kuli gula mwene kuchilika madrama ambiri kwa basi kaya zawo izo koma zinangonisekesa kulowa mbwalo za masewera mpira sunogunda ndikomwe basi ndikutuluka mabasi mmene ndikuonera akhoza kundidyakamo mmenemo atulukanso atangolowa auli nthawi yomweyo anawapatsira tudindo woyendetsa nawo kampani za boma koma ndiye kuti ndizophweka kwambiri kuyendetsa nawo kampani za boma eti nanga kungolowa lero ndi lero basi nthawi yomweyo inu mukhale mu bodi basi nanga anafe bwanji za mabodizo sili kupanga nawo zikumatiphonya pati kapena mwina zikufunika kusunga tsitsi choncho kumaoneka ngati kamwana kankango kapena ubwande feso mukanatiganizira mwene tidzikayendesa nawo kampani zina zake za boma zilibe kanthu kuzukulu sinakhalitseko inde komabe madve zerizi ze chizungukati chimene chitimatha kumva bwinobwino komanso nawo mpingo wa mandalena mandhirawandhira enawa zina zofunika kusamala nazo tisachite kuonetsera poyera kuti tilikakasi Tizi jilisido kaguni lujonyo.
Ata inewano kuna kumozi kumalawi. Bwande. Kukunia salande. Sunga mpense. Danyo!